ibikorwa byiza imaze gukora hano mu gihugu iwacu ibikorwa by'iterambere no kuri uwo mugambi ukomeye igiye gutanguza twumva ari umugambi ugiye kudushikana ku ntambwe nini kandi umugambi uri mu migambi y'igihugu umugambi uzodufasha gushika ku ntego nk'uko leta y'u Burundi ibyifuza ku ntego ya 40 ku ntego ya 60 igihugu cyacu kigeze aho twifuza twese rero nka bankobu uko byama irafise ibyifasha mu iterambere ry'igihugu kandi nibyo yiyemeje n'ubu ni muri iyo ntumbero twagiye hamwe nirishyira hamwe kugira ngo twubake igihugu cyacu duciye kuri uwo mugambi rero abanyamitahe nk'uko yabivuze bazoza muri banki iwacu nk'umukiriya uwo ari we wese kuko nk'uko mubizi banki yacu ni banki iri imbere y'izindi banki banki komersiyali gushika ubu dufite ikibanza cya mbere turabye nk'uko mwabyumvise tugomba gushikira umurundi uwo ari we wese aje muri umugambi kuri ibyo rero murabizi ko bankobu ifite amashyirahamwe amashami ari mu gihugu cyose umurundi rero uwo ari we wese ashobora kudushikira bitamugoye nicyo gituma nanone bahisemo twebwe rero ntibizogora kuko twebwe ako kazi ko kwakira amafaranga n'akazi tumenyereye nta woshidikanya rero yuko amafaranga azo wadushikirije tuzoyashyira ahadata kandi n'aba bariko bararongora umugambi bashobora gukurikirana ku mwanya amahera yinjiye muri konti yabo biciye mu buhinga bwa none mbere turiko turaniga mu minsi iri imbere ingene twobyorosha gusumba duciye ku mugambi wacu wa inoti kuko umugambi wa inoti umuntu wese ahari arashobora gushyiramo amahera atarinze no kuza ku ishami rya bankobu ibyo nibyo tugiye kwiga mugabo mu gutangura tuzotangura dukora ukutwara dukora mu client agomba kuzana amafaranga muri banki azana amafaranga muri banki mugabo akazoza kuri umugambi aje agenda afashe n'icyemezo yuko yinjiye nk'umunywanyi muri umugambi kuko azosanga azoza azanye urupapuro rwo kuba umunywanyi agende arusinye twebwe natwe arudusigire kugira dushobore kurusikiriza iri shyirahamwe umukiriya azogenda atwaye icyemeza nk'uko byahora yuko aduhaye amafaranga ama natwe dusigarane icyemeza ko uwo mukiriya yaduhaye amafaranga twongere duhereze icyemeza ko umukiriya yaduhaye amafaranga iri shyirahamwe biri kumwe niyo n'ubwo rupapuro rwemeza ko abaye umunywanyi nuko rero nibaza tuzobitunganya ibindi nuko uko tuzogenda turatera imbere tuzoja turabimenyesha ko twahinyanywe kijya na kiriya kugira ngo nanone tworohereze abashaka kwinjira muri uwo mugambi sinzi ko abaturi kumwe hari icyo bokongera ko mugabo muri make ni ukuza muri banki nk'uje kuzana amafaranga ashika amafaranga muri konti nk'uko yoshyamo amafaranga muri konti ye nk'uko yoshyamo amafaranga muri konti agomba kugura ibyashara kwa naka niko byahora igitandukanye ni uko azogenda asinye ngo rupapuro rumugire umunywanyi byose rero bizova mu maboko yacu nk'uko tubizi nk'uko ubaka nation muzenye group irikira twigisha ati burya nuhugendera ku mwanya kuko ubundi tuzosanga abandi badusize nitwagenda twikwega nuko murakoze
Haricho tuwashaka kuongerako kucerekeye abashaka kubaza ikibazo canke bashaka kumenya gushika kure ivyerekeye ayo mayeruko nyene bazoza barayarungika hariho adresse mail bashobora kurungika ko muri Bankovu tugashobora tugashaduheza tukabafasha nayo ni serviceclientele@bankovu.com canke bagatelefona kuri numero yacu itariha 161 canke bagaheza bagatelefona ku yindi numero yindi 22 20 65 69.
Asiguye neza ndavuga ko leta icyo twebwe amasezerano yibanze twasinyiranije yavuze ati turabahaye amezi atandatu mugende murabe ibyigwa byari byarakoze mubihinyanyure mugende murabe uko byo ugenda kugira ibintu bijye mu ngiro neza mwongere munegeranye uburyo urumva turi mu byigwa ntihagerere rero ububaza ngo hazaba harimo amakiosk angahe kuko turiko turavyiga ubu rero inyuma y'amezi nk'atatu canke tubihejeje tuzongera tugirisha ikiganiro nk'iki tubabwire rero ati hazoba harimo amaduka nganuku rizokubakwa ku mafaranga nganuku rero dutahure twese ko tukiri mu byigwa igikuru nuko isoko byaratanzwe kugira bu abarundi twese tujyubake ubakanejin group canke Fabrice Manirakiza yuguruye abarundi twese kugira twese tubigire mu ruhara iyishusho ni yibanze iyishusho niyo yemewe muri conseil de ministre muga muri contrat twasinyiraniye na leta iravuga ati aho mubona mwohinyanyura nk'abantu mubishoboye twabonye mubishoboye you are more than welcome to modify mugajewe nk'umuntu abizi antukaraba tuzoba Burundi buzaba bubaye Dubai urakoze nababwiye ko mu kiringo mu gushiramwa amafaranga muri uwo mugambi muri icyo kigega nta limite y'umwanya uhari ndabibutse ko wewe uyashizemo muri uku kwa mbere uci utangura kunguka inyuma y'ukwezi kwa mbere kuko nababwiye ko Banque Centrale y'igihugu izoci itangura kungurira abantu rero ari wewe safite intere yo gushiramo amahera yiwe kare now umugambi w'isoko nkuru rya Bujumbura turategekanya ko bishobora kuzodutwara amezi atatu ane atanu turiko turabyiga kugira bitangure gukogwa urumva ko tukiri muri ibyo byigwa jewe nk'uwari wewe se yovuga uko abyumva ndibaza yuko bivanya na experience dufise cyangwa uko tubyipfuza uwo mugambi utozomara imyaka irenga itanu tarahera mu kubaka kuko murazi twibye ntidushaka imigambi zugasanga irikiragenda buke twe dushaka ibintu binyaruka kugira dutangure kunguka kugira ishusho y'u Burundi itangure kugira rero suppose nka mezi atandatu turiko turavyiga cyushira ko nk'imyaka itatu cyangwa itanu yo kuvyubaka hanyuma tukaba dutanguye urugendo rw'iterambere se muje gukora ibikorwa bya Baka Nation Group ni muri indire sivyo nimba hari hi bicafu bizokugwa none two kubaka mu bicafu rega jemba shaka abantu tuba straightforward hari hi hari ko harapangwa ikogwa gibikogwa igikogwa cyambere kizoba cyo gukura hiyo micafu igikogwa cyakabiri kizoba cyo kwiga burya butaka nimba hagira hubakwe nivo 30 mbega ubutaka bukomeye gute kuburyo buzikorera iyo nivo izomara imyaka n'imyaka mwibuke turiko turinjira mu kazoza ko dushaka ko na matreni cyanke indarayi nimba ariko bayivuga icya munda yisi bisigurika ati nimba turiko turagira etide diso dutegerezwa kugira etide diso itumiyo nyuba kwitaba ahantu hazoca matreni turashaka ko uburundi tubuhindura kandi ubishidikanya ko harabavuga e Fabrice ntabyo yoshobora muraca mubampera karibu muri miriware muri Kamensi Burundi village ati ngurabe ibyo iby'abana b'abarundi bashoboye gukora project ya CSB village project ya Fab Homes ntiyubatswe n'umuzungu nta n'ibyiyumviro by'umuzungu byajemo byubatswe n'abarundi bajya mwama mubona umenga ni nabayede ngo na umenga ni bato bajya nibo bahinga dufise njo gikugu nico gituma indoto yanje ni yuki kigega kijibamwe abarundi bose n'abazokora kijya gikogwa je nk'umuvisionnaire nzigora mvuga ati genda muri Amerika murabuko bubaka genda muri Australia murabuko bimeze hanyuma tuzane ibyo nyene dukora matrena cha bunda yise muri CADB nta kontu ufise bega biroroshye kwa mahera yawe akingiwe neza urayizera rero kujya nababwira ntiturondere imitego hariho banke yemewe n'amategeko mbe urazi ko banke yemegwa muri BRB banki itanguye gukora ihomba ubwo nyene BRB ciye hagarika harabatandu aba trustee cyanke aba fidisi I think mu gifrance cyanke abanyamitahe jewe nk'umu promoteri mwibuke nije ndi hejuru jewe Fabrice kandi sindiyo nka Fabrice ni ishyira hamwe shinga riba ririmo jewe perhaps n'abantu nizeye n'abantu dusangiye video muri icyo gihe niyo umu trustee biba bikenewe ko tumuhindura cyanka hindugwa rung twe turashobora kubiproposa tukabiproposa BRB tukabiproposa ya cabinet juridique tukabiproposa wa mu external audit wana chaka bakabaho na press conference y'abanyamitaye bakagira icyo bita partition ni mu gihe tuba tuvuga ati turagize form online turahamagariye abanyamitaye bose batorego canke oya muri icyo gihe batoye ego ububona ati yangingo yemewe batoye oyu bubona tiyangi ngo yatswe urumva ko hariho guhagacira abanyamitaye mu nzira zose rero nkavuga ati gushyiraho CADB cyanke niyo yoba banko bu cyanke banki yariyo yose urumva mugurumva ko ibiganiro bari CADB ni kuneza ya bene gihugu cyane cyane institution zigukingira inyungu z'amafaranga y'abantu wabagije itandukaniro riri hagati ya One Africa Investment Fund na Wakanejin Group icyamberecho ayo mashira hamwe yose cyanki ibyo byumviro byose byashinzwe cyanke biriko birashingwa n'umuntu umwe yitwa Fabrice Manirakiza bisiguri kati isano rya mbere nuko wari we wese ndiko ndamusangiza ibyumviro ngaha rero abashyiramo imitaye cyanke abitaba ibikorwa byacu nabo bari convinke bakavuga ati urya muntu arashoboye cyanke arafite credibility nkuko nabwira uwo ari we wese yibaza ko jewe ata credibility ndamufitiye nabubwira ati cya wigumira hanze mugabe ji ugasanga twitereye imbere ntuzoze kuturaba rero ikindi naco navuga tukivuga kuri icyo navuze umugambi witwa ikigega cya One Africa Investment Fund hanyuma uba Carnation Group nishira hamwe riri muri cadre ya EPC engineering property engineering construction and development and construction sorry muri iyo nzira ubaka nation group niyo yahawe amahigwe yo kurondera aba finance umugambi no kubaka uwo mugambi rero ubaka nation group izoza gusaba isoko mugurumva ntikirisabye kuko uwo mugambi ni wajyo uwo mugambi ni wajyo ngira urumva rero ko ari amahigwe kuri uba Carnation Group muga wibuke uba Carnation Group si ya Fabrice wenyine ni ya twese wowe safise ibyiyumviro by'iterambere bikomeye you are more than welcome to come and cooperate with us
nicyo mwagira mushikirize kuri ze mpungenge mwarimu shikirije ndafise icyo no garuka ko yari yagisiguye uko ayo mahera azokwegeranywa yari yavuze yuko ukwezi ku kwezi ayo mahera acyatwara muri BRB ikacita isohora ama certificat de trésor e ayo ma certificat de trésor umunywanyi wese akacyaronka yihuye n'umutahe wiwe muri icyo gihe certificat de trésor uko bimeze ni nka
bidete
ubutunzi wowe ufise ushobora no kugurisha mu gihe uvuga uti jewe muri aka kanya aya mahera ndayakeneye urashaka kugurisha iyo certificat ku muntu asanzwe cyanke no kuri banki. Rero nta mpungenge umuntu yogira ko mu gihe amafaranga yiwe bashobora kuca bamuha certificat de trésor bihuye akayigumana mu bubiko bwiwe ni nkuko ya mahara yiwe yoba yafite mu minwe kuko iyo certificat umwanya wari wose arashobora kuyigurisha bakamusubiza amahera yiwe uyiguze nawe akasubira kuba mu kibanza cyo munywanyi murakoze n'icyo nagomba kugaruka
na hamwe mubona uba connection group imyitiranye fund manager na uba connection group fund manager yitwa African Dream Assets. Ibibazo byose muriko murabaza muriko muritiranya uba connection group na African Dream Assets. African Dream Assets ni ishyirahamwe rigizwe n'abahinga na bya bice 30 kujyana bijya muri fund manager bigaruka muri African Dream Asset. Icyo uba kizokora ngaha ni cyo kuvuga ati nimba iryo soko rizokubakwa ku miliyaridi 500, muri izo miliyaridi 500 harimwe kanyungu ka uba Nation Group. Ni nk'uko nubwira uwo ari we wese ati ndakubaka iri nzu muri devize akuguha harimo akanyungu kanje. Rero muri iyo nzira aba ba fund manager nibo baniga umugambi ushobora gufinanswa bisigurika ati ishyirahamwe ryose niyo ryoba ishyirahamwe ry'abashinwa rivuga ati turaje gusaba imiliyaridi cyangwa imiliyoni ijana z'amadolari muri One Africa Investment Fund. Abiga uwo mugambi bitura ba fund manager. Iri tire ishyirahamwe rya African Dream Asset niryo bitura mu gusaba amafaranga. Aba bahinga nabo bari ngaha bajejwe kwiga uwo mugambi ko uri profitable wikwije, hanyuma bakaca bagenda bakaja kuri za nzego baca bagenda ngaha bakabaza wa mu trust ati abashinwa twarabigiye iyi project kunuku nguku ukunu aya mafaranga bazoyungukira mbega tuyabahe. Umu trust akacaraba kunyungu z'abanyamitari bose bari muri icyo kigega abonye ari sawa akabyemeza akacaza ya conseil juridique ibonye ari sawa ikabyemeza akataza ya audit externe ibonye ari sawa ikabyemeza. Hanyuma babaninga bagasubira no kuba ba mupromoter bakaraba urumva umupromoter ategerezwa kuraba ko ibintu byose bimeze neza kuko anashaka hejuru yabo bose uhagarariye inyungu z'abanyamitari kurusha ni wa mupromoter. Bisigurika ati rero aba bose bashyize ku mukono ko byashyira hamwe rigera cya kigega bitanga amafaranga igisigaye baca bavuga ati turaguhaye duwa yo kujya non objection form cyangwa duwa yo kujya gutora amafaranga uwo mugambi ufinanswe. Iyo rero ufinanshijwe na nababwiye nimba wafinanshijwe ku miliyaridi ijana bisigurika ko imiliyaridi ijana zawe ufinanshije zirepresenting ibice ijana ku ijana. Imiliyaridi suppose wungutse imiliyaridi ijana birepresenting ibice ijana ku ijana, mu yandi majambo byose bica bingana na kombye ibice majana biri ku ijana rero ibi ni kugabugwa aha muri fund manager muri African Dream Asset hajya ibice 30 ku ijana ku nyungu si ku mutahe. Bisigurika ati iri shyirahamwe ni entere yaryo yo kurondera ibyunguka kuko ari umugambi gutunguka naryo ntiryemera kuko ntawuriza kungukira. We rero niwazana ibitunguka ntibizokwemegwa. Hanyuma umutahe rero ungana n'ibice ku ijana ku ijana gushyira ko n'ibice 40 ku ijana bigafataliza ibice 140 kujya bica bisubira mu kigega. Bisigurika ati wa mutahe wawe urakuze urabyibushe ya titre de trésorerie wahawe na BRD. Ubu mutahe nimba wahora representing akufi kwa bisatu wa mire ubigiye kuri sase nka mire ushobora kudandaza uko ari we wese ku mafaranga ari hejuru. Hanyuma mumba vino hacahongera akazi bice 30 ku ijana rero bica bitangwa ko byogabugwa ku banyamitahe. Ni hamwe navuga ati tuca dutanga amezi abiri ati umugambi twakoze uyu warungutse amafaranga nganuko umutahe w'umwe wari yongereke bice 10 kujana nimba rero ibyo bice 10 kujana byawe ubishaka ufite amezi abiri yo kuza kubitora utabishatse naho bizoca bijya kuri representation y'umutahe wawe kugira wa mugambi wa mutahe wawe uri mu kigega ukure murakoze cyane.